in the front. Shh, get in the front, get in the front. Shh, get in the front. Shh, 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 shh. In the middle. Shh, in the middle. In the middle. Oh, silbo, 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 silbo. Cha! Cha, cha, cha.
Tutsini, Duda, Tutsini, Duda, Tutsini, Duda, Tutsini, Duda, Tutsini, Tutsini, Cha, 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 Bom, 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 Da, Duda, Tutsini, Cha, 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 Bom, 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 Da, Duda, Tutsini, Cha, 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 Cha